Where is he? Where's Pete?
Whoa, 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 wh
I'm the frog kid, right? It was all in my mind, but I got cured. But I could have another episode. So if I had another episode, what do? I eat a couple of flies. If he has another episode, he kills us. He's a murderer.
Dude.
No, I'm not.